sina muzvavari kurawa chinda bugava takumbira dzitsenyu pabatsiraivo chivarwe mari rona sichinomirwa dzavasina muzvavari kurawa
Come on.